Ngabu watukama mchigambo chonti Tukuita nao no tuita ba No tuole sevi ku Nezi vetamani Tuze masu kumukama Tukuita linyalonti Yesu Waliwo elinya Elisinga manya kuna Waliwo musajja Singa basajja bonna ye Yesu ye Yesu ye Yesu byonna bisobola
Yesu, Yesu.